Thanda Lona, ngiyam Thanda Lona, 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 Thanda Lona, ngiyam Thanda Lona. Ngiyam Thanda Lona, ngirata Lona, ngiyam Thanda Lona, ngishada Lona, ungo wami Lona, wami Lona, ngiyam Thanda Lona, ngiyam Thanda Lona, ngirata Lona, ngiyam Thanda Lona, ngishada Lona, ungo wami Lona, wami Lona, ngiyam Thanda Lona. Wavel long for savants, Dali mother fisto, Sandra sent his seal, City carry on, Mina sangi on, Taza met, was a la eat your cake, Gifi cake, the man's in a bed, Dala, Dala pass, oh, taking Dala, taking Dala,
oh, I'm a Jelona. Sina lona ngiyam thatha, khanhla yami nje lena, inkinga ngisazi ngithatheba. Phakathi kwalona nalona, yokuma ikhanda uma ngibabona, ngathi ngingavele ngishaye ikona. Awu phela lona ngiyam thatha, inkinga omunye ngiyamsaba. Akasangana akafedelwa ikhanda uyalishaya. Umanje angisazi ngenzenjani ngoba nalona ngiyam thatha. Angikwazi nanokuvalela, phela lona umakhelwane, angisho noma wakhunelwane.
Thanda Lona, Thanda Lona, ngiyam 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 Thanda Lona.
I'm so mad to you.